Ngizothanda ukuthi ngubingelele ngiphinde futhi ngwamukele khona la kuZimi Life. Uma nje ufuna ukuhlezi updated ngokwenzeka khona la eMzansi, ungakhohlwa ke nje mbukeli ukuthi ke usubscribe kule channel and uphinde phela uklikele o bell for ama notification. Sengiphinde ngabuya ke futhi nama teaser omkhokha akuloke leli week esikulona. So lapha kuma teaser baveza ukuthi ke uMabusi uzothola ngendaba yeikhwama and uzobeka sehambe yakwaGumede eyofuna ke ikhwama. Baphinde baveza futhi ngendaba yakhe ke uGabisile. UGabisile uzobe setshela uMamzobe ukuthi ke uzotshela ifamily yonke yakwaGumede ukuthi ke wantshontsha ikhwama zikababa uMzobe. UMamzobe uzobeka semsabisa uGabisile so red phela engamcebi. Baphinde baveza futhi ukuthi ke uMamzobe uzobeka sevakashela umuntu obonayo. And lo muntu uzomtshela uMamzobe ukuthi uma engayibuyisi ikhwama uzofa. Baphinde baveza futhi ukuthi ke uMamzobe ikhwama uzobeka esilahla le emfuleni. Ngidlule ngiye kwindaba yithinta uNdlovu kuvela ukuthi ke uNdlovu uzoyilwela ke indaba yengane yakhe ukuthi ke ibe umakoti wesibili wakheke usiphamandla. Ngidlule ngiye kwindaba yithinta uDifa kuvela ukuthi ke uDifa uzoba nezinsolo ukuthi ke ibandla lamaJudia linomthelela lapha kumkhokha uhlasele umndeni wakhe. Baphinde baveza ke lapha kuma teaser ukuthi ke uNokubonga uzothola ke indaba ezibhlungu ngesibeletho sakhe. If uyakhumbula ke mbukeli uyakhumbula ukuthi ke uMamzobe wenzani ngenkathi ke uNokubonga ezephunyelwa ke isisu. Kwaphamba nezinto wayefuna ukuthi ke kube uMabusi lophunyelwa isisu. So aphela lapha ke mbukeli ama teaser ethu akuloke leli viki. Ngicela ukuthi ke nje ungakhohlwa ukuthi ulike and ke usubscribe. Ngitsike nje danke ngiyazibongela.